Tonu, please stay standing. Kinui tata. Kororia ki te matua maunga rongo ki ngā tāpata hiahia pai rumi te whenua. E whakanui ana mātou ki akoe, e whakapai ana e koro piko ana, e whakamoimiti ana, e whakakororia ana i tō kororia nui. Kia tau, kia tātou katoa, Te atapāingi o tātou atua, me whakapāingi a mātou, te whakapōtaitanga, e te ahi-ahi nei, ke te ingoa, te mātua, te tamaiti, te wairua tapu. Āmeni. E noho koutou. Ka tau te manu ki tēnei pai, ka tau te manu ki tērā pai. Ko he rī, ko he rā. Me kimi, me rangahaua kei tēnei pīringa kei tēnā kōkonga. He koa, he koa. Ka ao, ka ao. Ka ao te rā i o pe tāo. Nō reira, mihi mai, mihi mai, mihi mai. Mihi mai a te tira, te kuratini, tūwhera. Mihi mai. Mō kau ki runga, tāmaki ki raro, manga tōtoa ki wāinga nui, pare hauraki, pare waikato, te kaukau roa pā te tere, ki te nehe nehe nui, tainui waka, tainui tangata, mihi mai, mihi mai, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ki ngi tūheitia, e noho ki runga te ahurewa tapu, ona mātua, ona tūpuna, te makau āriki, ki te wharekāhui āriki. Rire, rire hau, a pai mārini. E mihi ana, kui huhiui tātou, ki te pakahono retia, ngā tauira, ngā akonga, ngā pia, ka nui te mihi ki a koutou, paka nui a koutou, tēnā koutou, bulawanaka, malula lei, talofa loa, hai. tēnā koutou i o tātou tini mate, nau mai haramai. Haramai o ngā waka, o ngā iwi, o ngā hapū. Ke tūria, te marae, te mauria, te pare kawakawa, kia mihi a kia rātou. Haere atu rā, haere atu rā. Āpiti hono, tātai hono, rātou tukamati kia rātou. Āpiti hono, tātai hono, tātou tukamora kia tātou. E kui mā, e koro mā, pakeke mā. Te tuara, ngā kaitiaki, ngā tauira, kei konei rā, ka nui te mihi ki a koutou, ka nui te mihi mō tō koutou kaha te tautoko, ngā tauira. Koutou te whānau, kei konei, tēnā koutou, tēnā koutou. Kei te tohu i tēnei rā, te tohu o te kōtuku. Kōtuku rerenga tahi. Nō reira, tēnā koutou. My call to the haukainga. The haukainga of Tainui Waka. From Mōkau to Tāmaki, to Manga Tōtoa, the boundaries of Tainui Waka. Greetings to you who look after us here. Greetings to our students who we are honouring today. It is your day. It is a day of fun, it is a day of celebration, and a smile will always increase your face value. Greetings to the families, to our kuia, to our elders who have supported you and who've kept the home fires burning. Without them, the struggles that we went through in terms of doing our studies would have been tougher. They have supported us or supported you today. My words of welcome, I'm sharing to you, I've translated what I've talked to you in the Māori language. Greetings once, greetings twice. And when I honoured the Great One, our Lord Jesus Christ, through him all things were made, we give him thanks and blessings for where we are, what we have achieved today,
and what we will achieve tomorrow. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Can I all ask everyone to stand and we will sing the national anthem. A great deal of pleasure to ask the chairman of Te Mana Whakahaere, the Council of the Open Politics of New Zealand, Mr. Murray Bain, to address you.